Kukhona ke bukeli nawe mphulaphuli womhlobo ne-FM ndihleli kwakunye naye uNontsikelelo naye ke ukhona apha kwi-isiXhosa Music Festival workshop khona ukuze ke azozuza sancokola naye ke sive ke yena ke into kuba ke uchola-chole ntoni na kwi-workshop namhlanje masikubulise sikwamkele kumhlobo wenene ninjani namhlanje
ndiyaphila susam kunjani ku
siyaphila nathi ndiyacela wethu ke usixelele ngawe uzazise
mna ndinontsikelelo dukwana ndingumbhali weengoma ndikwayiyo ne-vocalist yalapha Nelson Mandela Bay.
Uye wathatha isithuba sokuba ukhe uze apha namhlanje kwi-workshop uyibone njani uyive njani
ndibone kumhlobo wenene be-advertise khona and then okokoko musiqala kuka-April so ndamane ndisiva then ndaqonda nam ndinomdla wokubana ndingeza ndizozibonela ndizozivela also
yintoni onothi mhlawumbi uyizuzile namhlanje okanye yintoni obawela uyizuza
into endiyizuzileyo ngamandla kukubana sizii-artisti zalapha eza-local siya utata uRingo uye wasixelela into yokubana masirekhode iingoma zethu and then sikube nokwazi ukuziseyiva singavele sihambise ingoma because ziyabiwa iingoma zabantu and then abantu ufumaniseka uba kubayabanjwa and then bahamba amakhodi nentoni ya so ndifunde kakhulu ngaloo nto ubana umntu makarekhode and then izinto zakhe azibeke safe
bakhona laa nto xa uye endaweni uqonde into yoba xa uphuma zikhona izinto ozawufika endlini uzenze obusifunde apha ingaba mhlawumbi kunjalo nakuwe zintoni ezo
kukuziqalela ibhizinesi ezibana uzawube uyimvume ecaleni then ube khona ibhizinesi oyenzayo ecaleni ezawukwazi ukuseyiva xa uthe wahlala phantsi wakwipension then ezamali mhlawumbi ingazimali ezizawukwazi ukunceda infuture nefemeli yakho
kumntu mhlawumbi ongakhange abe kanti uyeza namhlanje wonqena okanye mhlawumbi waxakeka kakhulu ungathi mhlawumbi ingakumbi iiartisti zalapha ungathi mhlawumbi umntu uphoswe yintoni
uphoswe yinto eninzi siswam kakhulu ngoba ininzi into esiyicholileyo apha sizii-artisti zalapha egqibeka uphoswe kakhulu nyani
inkosi kakhulu siyabulela
inkosi ke
uzivele ke mphulaphuli yenye yemvumi ke ezalapha kwi-Nelson Mandela Bay okhoyo ke naye kwi-isiXhosa Music Festival workshop ebanjwe ke ngumhlobo wene-FM ebambisene ke nabanye abantu uqinisekisa ke into yokuba ke ulwazi olu luyafika kwiimvumi zenu ungathi ke uzikhangele zonke ke ezi interviews besithe sabe kanti siyazibamba kwakunye ke ne-workshop lowo kumakhasi onke ethu ezonxibelelwano omhlobo wene-FM yiya kwi-YouTube channel yethu uye kwi-Facebook page yethu kuTikTok wethu usilandele khona ukuze ke uzobona konke ebekusenzeka unomhlobo mhlobo.